Ngicela ukuthi ngibone ba namhlanje. Engase muhle nesketi sakhe sipheshezelayo, ama high heel abomvu nale umbrella yakhe.
Mthandu sisfink,
usho ukufa umhlo makhulanga.
Ukuba wathatha umfazi nje.
Yiko kungilethela ukuthi ngizozikhalela kuwena njomani. Na kuwena ndodakazi uba nemthathi.
Ma, angeke kulunge lokho.
Ubani okusholo?
Ntedele, umhlongo uzongena la ngizomtshela ukuthi uphekwani.
Futhi akekho umuntu ozokholwa. Ngibona intombazane. Alikhohlwa uthando layo lokuqala.
Baba uhambisa umali umlanga.
Ngiyobheka usisipinki. Ngiyakuthembisa. Ngizobuya ngizokulanda.
Criminal procedure. Lefika Mthunzi.
Yazini. Whatever your name is.
Mthunzi. Uyazi ngisanda kufika la. So angakayijwayele le.
Angidingi ngani. Anginaso isikhathi sokungani.
Yoliswa. Ushadile Yoliswa ngisho. Akusiyo wakho. Ngiye ngizwe ukuthi abonana futhi. Ngisho.
Not again.
Puma.
Lokuyisika kwakho sekuqala ukuba isicefe. Clean yourself up.
Lots of space. Just for you.
I'll get you flatmates.
Ukuxoshile.
Bokuphakathi kwakho naye. So I chose you.
Kodwa ngenzani ngawe?
Jeff, angibuyele emzini kama. So ungalokothi uzokucabanga.
Okay. Thola nje indawo.
There, interview done. 2 months rent, net deposit. So, any plans for tonight?
Sorry, yes, nami ngilindusisa ukuthi ngisukuze internet. But then.
Oh. Bengiyengeza.
Khona ama rules. Unayo inkinga. Very sad.
Anginankinga.
Then go on a date with them. Prove yourself. Hamba. Like you should.
Hey, Anna. Thanks.
Nzoya, we date now.
Oh. Why the sudden change of heart? I don't want to complain.
We are funu we date nam no matter.
When you are funu we date no matter.
This was a mistake.
8 o'clock.
Tonight?
Yes, Khan. Namhlanje. Akusilona usuku lohle kimi.
Well, sasa kulona usuku lohle kimi.
Then how about Friday night?
Angihambi indawo ezingama bars, come restaurants, come clubs. Ngizoyikhokhela mina ibill yami ukusho ukuthi ngabe usubheka ukuthi kuzoba khona ozokuthola kimi afterwards.
Are you sure you want to go on this date with me?
Yes.
Okay. Friday then.
Sawubona. Ngihamba ngifunane nosisipinki onesitolo samafoni ngapha.
Hayi, akimtsibi. Impawani usamfonini etlaba 7 bobu phela.
Oh, anginayi inamba yakhe. Kodwa ke yena usebenzela khona ngapha.
Ah, unala usomobitswang awusipinki kwa marketing. Sama street ikatse.
Nyabonga. Ngibonga kakhulu.
Where's the mirror?
I see his book.
I'm his book. No wonder your hair and clothes don't make sense. You have no idea what you look like. Oh, poor Mthunzi. You should get this fixed. Delivery. Kodwa umbhede yini ngaphandle kwamaduvet nama sheets nazo zonke izinto ezinhle ezifana nami.
Comfort comes at a price. Get a job.
Ini.
Max. Puma.
Yazi ngikwenzele konke lokhu kwaba possible for you. Uyindoda soko layo mina ngokwami ngakhipha utakwini. Wena umkhokela kanjani?
Ngimisele ukunegotiate now.
Negotiate. 5 years ago, ubungalazi nokulazi lelo gama. Negotiate what?
Kuyofanele uyenze i-offer engcono.
No, I don't.
I can't keep coke in bulk here.
Uzothenga ngama bulk njengawo wonke umuntu. Siyatholana. Melati, angicabangi ukuthi ufuna ukuba i-ghost yami.
Drugs, hey Jeff. Hi, Wingoons. Who has been first?
I sang in an hour and all.
Being long in Peggy Lumex. It looks like there's still room for negotiating.
Pretty face, stay out of men's business.
Unlike your wife, Jeff. I get it.
I finally convinced the boss to give you a raise.
Thank you, Susanna. I appreciate
it. No, you've been a treasure. It's a long time since we've had such a good cleaning lady. Really.
Thanks. Working has helped me a lot.
No one ever gets a raise here. You one lucky girl.
I appreciate it. The thing is...
Look, I know the rest of the team will be upset. I won't say a word between you and me. Now, off to work and congratulations.
The thing is, my exams are coming up and I need time to focus on them. I came here to ask to be relieved of my duties.
Wait a minute. I've just got you a raise, rave about your cleaning skills and you're quitting on me. 1 week? How am I supposed to find somebody in 1 week, Lefika?
I'm sorry. If there was another way.
Huh.
Those 3 weeks that I haven't been paid for.
Tell you what, you find your replacement and then we'll pay you. Okay.
Hey, hey. Umbhede wami lo ohleli kona. Mase kuza ukuhwalala la sizoxabana. Anyway, people shall share. I'll chill up with them too. Thank you. Oh, this is Alicia. Fresh from the box. You have a feeling. I'm going to ask normally to go to the funeral. I'm going to go to the funeral. I'm
going to
go to the funeral. I'm going to go to the funeral. I'm going
Umgano
was speaking. Umgano
was speaking
when? Uyamazi. Ah! Ubanonga mazu speaking. Hey, when you change your mind, don't worry about it. We are young, born with ninjas. We must carry on in the jungle. We must continue and never cease speaking. We are nothing.
We have some clam cooking. I'm too happy. Speak.
I'm okay. Speak. Speak.
Speak. Please. Bring to Sis Pink.
Get away from me.
Hey, 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 hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, Tata lezi ntuzi mikisa upstairs, nzo kokele. And please, emva kwalokho, hlukane nami.
Oh, sisi, ngiyabonga kusasa. Oh, unenhliziyo enhle tata, njengo sisi Pink. Ngiyabonga sisi. Mhlambe khona nje umuntu ongamazi la.
No, Tata, Just get rid of this woman, please.
Woman,
Unonto.
First of all, I'm a crabby back him. My second is breaking.
Oh, God, I'm saying fear now. I'm saying that I'm saying
that I'm saying that I'm saying
that I'm saying that I'm saying that I'm saying that
we don't want your money. Okay. Okay, I'm not dealing with this. You handle it.
Sisi kukanje ngishiya umama ogulayo le khaya inquthu badinga imali ngila ukuzobheka umsebenzi ukuze ngikwazi ukubondla
ungisebenzisa ifoni yami ukufonela umngani wakho mhlawumbe ngiyazi uzokulanda lana
anginayo inamba yakhe
awukwazi ukuhlala lana
kodwa sisi mangibuyela le khaya emuva ngizobe ngiphoxela umndeni wami
You're renting 1,500 rand ngenyanga. Net deposit imali efanayo.
Ngakhokha. Oh, ngizothola umsebenzi bese ngikhokha net deposit.
Yeah, shota.
Ngiyathembisa sisi, ngizosebenza ngokuyikhandla. Ngiyathembisa.
Ungahlala inyanga. Umzokwazi ukuhlanganisa imali deposit.
Ngiyabonga sis. Oh, no moyo muhle.
Ngiyena ngizokhombisa ikamelo lakho.
Ubiyela lona okhulumayo. Hello? Ho. Mntanam Fifi.
Khuluma nami ndodakazi yami.
Bengicamanga ngalolu suku. Sokunesikhathi eside ngagcina ukuthola imphumela yakhe ephume enyuvesi.
ngabe usafunda ndodana yami uma ngahambi kahle lapho edolobheni buye ekhaya
Wenze room lami masuqadile.
Lungisise. Nonto. Awusikweledi lutho. Uma kukhona umuntu ofuna ukuthi umklinele indlu yakhe, kufanele ukhokhele.
Yebo sisi.
Kahle hle ngizokwenza i-roast ukuze wonke umuntu athole ithuba lokuthi aklinele endlini.
Shouldn't you be working on your outfit for your date? Wena? Ulethe mina la.
Kulungile ngizokulela ikamelo lakho.
Ngizoqedela.
Oh. Hi.
So, yenzeka kuphi le date?
Le date. Usho sengathi some kind of painful operation.
Ngifuna ukwazi ukuthi ngiqokene.
Umuhle nje.
I'm serious.
Yeah, serious. Zobona Friday.
Baby. Yabo, so thola bangana basha.
Oh lo, uNonto. She's the maid. Nonto, thola le chafi drink.
Oh, ayikho bad le ndawo.
Uzobuya uthini Jeff? Umakes nika fake intombi yakhe kule dump.
Ama business associates wami awangeni ndawo kuma conversation ethu. Oh, yibhoke zani manje lezi?
Mina babe. Bengithi Max, melazi ukuthi wena ubani. The business deal is off only when Jeff says it's off.
Ngokuthola lezinye zezinto besisebenzini yakho. Manje kuyofanele ukuthi uyenze share yakho. Uvula amehlo unake abantu abafuna ukwenza ibusiness on a smaller scale. Uvula amadlebe just in case khona iproblem ezayo. Okunye Yoliswa umane uhamba uye emaclubini yojayiva. Uyabheka uthole ukuthi ubani ufuna ukuthola something. Bese ufonela abantu bami ba deliver. Ngizokuthinta later.
Yes mina babe. Ngicanga ukuthi uMax elazi ukuthi ubani uphethe kule dolophu.
Enjoy your gift.
What a lovely good man. Uyangithanda. Uke wathanda nje wena Nonto. Azekamrini. Ngisoli sisebenzi sakho mina.
Nonto. Yini? Kwenzekeni?
Ngingalutho engalwenzela. Thola imisebenzi.
Phinde uzame kusasa.
Konke imisebenzi kufuna abantu abanesipiliyoni. Angifunde phakeme. anginakho konke lokho. Ngafunda ngagcina form 2 kuphela.
Awu, yes. Angazi indaba angazange ngicama ngelokho. Sengathi khona ingaba nako.
Impela.
Into ohamba phambili kuyo. Uklin.
Awu, sis. Ngakwenza lokho. Ngiyabonga. Ngiyabonga, sis.
Sino lezo zinyembezi.
Ngeke ngikwazi ukukutshela ukuthi uMax uqasha kuphi.
Cabanga ama-benefits. Uma uJeff ezokuthi ungisize kanjani ukuthi ngithole uMax. Uzoba kuma-good books wakhe, impilo yakho yonke.
Hayi ngeke. Uma ngikunikeza i-address kaMax, emva kwalokho niyatholakala usulimelo. UJeff uzobulala mina. Ngaphandle-ke nje kwalokho, uMax akasafuni ukwenza ama-business noJeff.
Iyekela mina ngikhathazeke ngalokho. Usho ukuthi indawo e-right?
On your own now.
Sorry, Lefika. Actually, bengizocela ukuthi siqale ngala.
Kwenzakalani lapha?
Ah, zoba.
Akumele ngabe siye kwi-restaurant.
We're here.
Ngabe siye kwi-restaurant.
Well, actually, showing off. Uyazi umama wami wayigcizelela ukuthi mina nabafowethu sikwazi ukupheka.
Voila.
Kuwe kahle. Mo sauce.
Ngiyabonga. Cha, cha. Bengiqonda ukuthi ngiyabonga. Ukwenza.
Oh, uqala wena.
Oh, tell you right. Ubhala ngani?
Ngeyovela. Ngabantu. Nempilo yala yovela.
Ungangitshela ukuthi ngakho ngilana.
Hotle. Ngiyadlala. Uyazi iyovile bekuyindawo la abantu abebeza khona bezofeza amaphupha abo. Ivuthi abheke amathemba. Akazi ukufila la khona sometimes.
Angazi. Ngihlala la ngoba irenti cheaper futhi kuseduze nasevarsity nasemisebenzini yami. Usuhambe kangakanani nencwadi yakho?
Hayi, kuzofuneka ubuze editor yami. Are you seeing anyone? One?
Cha, ngiyabonga. Angaze ngaliphuza iwine ngaphambilini.
Oh.
Amantombazane awaliphuza iwine la ningiphuma khona.
Ikuphi lapho?
KwaNongoma.
Oh, wow. Okay, usho ukuthi uzophuza amanzi.
Hayi, kulungile ngiyabonga. Ungaqhubeka newine yakho. Ngizoyiphuzela manje.
Okay. Cheers.
Kungangohle ukubona uma wakho. Wenza umsebenzi omuhle.
Ungadubuli.
Ubani wena?
Ukhuluma mani?
UMax. Ufuna ukukhuluma noMax.
Amtaphe lapho sibahle.
I'll do it. There. You happy now? Now get me, Max.
Dress.
Not until ngokutshela hale deal enginayo emqondo wami ukuthi sonke singawina kanjani.
Fine.
listening.
Well, by supplying Jeff on a smaller scale, a discount of about 1.3 per kilo, you would still make your profit because of you buying more each week.
Because
he's planning on tripling his market. Mina, ngizomtholela wonke ama-deals awadingayo.
Wena.
Abantu abafikayo ku-business bamuvela emiyovo. Mina ngihlala khona. So ngiyazi ukuthi wenzakalani. Lokho kungenza a selling point. Uma ucabanga wena, intombi enjengami izabe ifuna neyuvo. Business baby.
What guarantees Utu Jeff will keep his side of the deal?
Well, Maxie, I'm the guarantee. Hey, Jeffy. Hold on, baby.
Look, Lefika was one of my best girls. I hope you're not going to give me any headaches. Understand?
Yes, my dear.
Stay out of it, Lefika. Fund. Stay out of it. Hamba. Umman,
mama wakhe.
Uvule isicaba, you deal with her.
Yeliso.
Go away.
Sekuphele amasonto amabili ongifunana nawe wena.
Lefika, fonela amaphoyisa, she's trespassing.
Ubheke nje. Uhlesa emgodini kadoti, le ndawo ikufanele.
At least angikho duze nawe ma.
Awuvule lo mnyango wena. Vula, vula, vula. Usinde bethem divorce, Jeff. Yazi umncenga kanjani? Emncenga ukuthi akahlala ngomshiyi.
Ngiyazi ukuthi uzama ukwenzani.
Amahebe athi bazorinywa amavazi abo omshado.
Hamba! Phuma! Phuma!
Uyazi ukuthi uyangiyusa.
Kufanele ubuyele ekhaya eliso. Uphenduze lawe ngizwa, phuma!
Ukho umntu enengqondo kulo. Kumele abuyele ekhaya.
Ayikho irenti kule ndawo ngaphandle kwami. Angithi Lefika. Uyabona? Uyakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Nasesicapha sisebenzise.
Yoliswa, ngisanethemba kuwena. Uma usudecide ukuthi ufuna ukubuyela ekhaya, iminyango ohlala ivuliwe. Ngicela ungibhekelele.
Ngaphinde umvule umnyango. Ushadile uJeff. Hhayi, ayikho into enhle ezophuma kule nto. Awazi lutho ngamadoda wena. Mhlawumbe. Kodwa ushadile futhi udlala ngawo. Uma wakho uqinisile. Ngicelile opinion yakho. Cha. Kodwa uzoyithola. Zonke lezi zinto ezinhle akuthengele zona.
Akuse kude ube umahosha.
Umtsheleleni ukuthi ngubi?
Oh, uma wakho kudala ehleli lapha eminyango. Uthe ngeke azahambe ngize ngimtshele ukuthi ubi. Boss. Asidansele music, phela ngikhokha imali eshisayo.
Akuyona i-brand ebengiyifuna le. Sekazi ukuthi ngubi manje, kumele ngimove out.
Ungakhohlwa ukuthi senze i-deal. Ngiyakudinga phela la yona.
Fine then. I'm moving with my dad.
Oh, kahle. Ube wamuva nodade wakho kudala kodwa uzekimi. Akunjalo. Woza, asikhohlwa yiyo yonke lento, woza le.
Welo abafuna umuntu eduze kwakhe wena nje unenhlanhla
kasi 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 akuse kuhle ubhekisa endlini zakhona nekahle ningathi nginomo kasi 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 uzobuphuma la ngesikothi wena
kasi kusegazi nje kuwe lokho mina nginenhlanhla nje empili inkhanzami ufuna nje ungigadela zonke ha wena nonto malokothi nje ugade inganza abanye abafazi uyothi usuzele uyobusukhathele futhi ngiyakubona nje wena ubumama omuhle kabi
Mntomazana, asibuyeleni emsebenzini.
Hey. You're done.
You can see me.
I see you all the time.
Oh, yeah. Wanna manje?
Mm-hmm.
Manje?
I can't help but think about tonight. Where you
I can't help but think about your lips. The way I'm gonna love your tender kiss all night long. And I know I will all night long.
Hello, what? You know, studies say that women want to talk after making love. I guess they're wrong.
Given his catechism, Nangampel.
We should do more of this before we start having a family. Yakthola, yadlala.
Angikwazi ukuthola ingane.
Yes. Ngiyazi ukuthi ikhariya yakhe yona hamba phambili.
Cha. Ngichaza ukuthi noma ngabe ngiyafuna, angikwazi. Nginyuka.
Ngiyazi ukuthi indlela engifila ngayo nayo ayishintsha ngithi.
Fanele kushintshe. Wonke umuntu wesilisa uyayifuna ingane. Ekugcineni.
Sawubona Lefika. Linjani coffee? Akumele ngabe usemsebenzini.
A weekend nje. And I have a rich boyfriend. So, unjani Mthunzi in the sack?
Yoliswa. Oh, sweetie, that small? Nenza marounds engaki?
It's about time. So we can celebrate. You finally kicked off human phobia.
Kulandela wena nonto. Khona umuntu sombonela emsebenzini? Ngoba
every woman needs a man's touch. It's good for your skin.
Ah, suka. Konke lokho kuyabujuluka nokubhonga. Akwazi kwakuphefumula kwakucabanga. Fanele ulinde bona basukuphe kwakho emva kwalokho bazumeke.
Therapy, Nonto, therapy. Don't move. I want to hear all the details.
Kuzofanele nginyonyobe kungabonakali. Ngizosebenzisa iwindow next time.
Hey, yazi mina ngiyazi yonke nje le nto.
Akazilale nendoda. Ah, lokho ngikwenzile kaningi. Kisho le njabulo engiyibona la kwena. Into engayazi inhlobo. Ziyangithokozisa. Sixoxe ubusuku bonke. Hawu, kanti kuyaxoxa emva kocansi.
Usho ukuthi awufuna ukukhuluma nami.
Ngibhorekile, Jeff. Teach me what you do.
Trust me, babes. This game is not for you. Ozo fahlaka.
Angithi ngizitholele uMax.
UMax akakavumi. Uthi khona into extra kufanele ayifake kwideal.
Hlale iyovela kungifanele, Jeff. Damn it. Uma bekufanele angithole ngiyo some fancy townhouse at Four Ways.
Okay. Ake sithi ke, ngiyakuthengela ke le fancy townhouse yakho at Four Ways. Nakho ke usuku lonke ubhuquza nsuku zonke uyenza ama shopping uyenza inwele uyenza inzipho uhambe nesimakunyana sakho esifancy and namaniba wakho afancy mhlamba emsebenzini or mhlamba kuma business wakho uma ubona bazabe cabanga.
I don't know, I wish I was her.
Come on babes, bazoqala bakhulume babuzane bese ubonana. Cops start sniffing around emva kwalokho kwenzeka. Yoza, ikufanele.
Ngiyabonga ukuthi ungilethele. Kufanele ngihambe in and five.
Phathele mnumne.
Ngiyabonga. Obana.
abashana bam. Lona ngimbiza uSiphongo, lona ngimbiza uNcikela.
Fanele ngibe kulas.
Lefika. It's been 3 weeks. Asikazikhulume ngale nto. Bengathanda mase sikhulume ngayo.
Baba, ukudla kwakho sekulungile.
Nkosikazi.
Ubani? Seshile. Yini nozomunca? Nawo chocolate. It's your favorite.
Ngiyabonga.
Then how about dinner? My place.
Ndinga wonke amandla ukuthi ngifunde njengamanje. Kufanele ngiye eklasini. Sengilethe. Bye.
Baba, angiboni ukuthi uphinda buye.
Ubuze ubani ke wena? Ha? Hamba uyona kumsebenzi yabafazi. Hamba.
Imali. Ingakho kumele usijabulise. I mean now uyabona ukuphatha kwakho kwama farm girl ngeke ukusize ukuthi uhenge indoda sisi.
We mama mina ngohayile la madoda ngaphambilini tshele ngaqoke believe live bengubo.
Uzovula bank account. Ubulefi ukuthi imali ngayo ihlale ebank ngasekhaya.
Mm, nice. Well, I have to get ready cuz I have a life.
Nakhoke. Welcome home, baby.
Oh, wow. Jeff. Akazi bangivumela ngize lapha before.
Ngibona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngilethe umuntu engifuna ukuphila naye impilo yami yonke la ngihlala khona. Ngine welcome gift.
Oh, Jeff. Awangempela.
Abukeka njengawangempela.
Oh, Jeffy. Zama, ngiyacela sisi. Ubize unkanyiso kusasa. Ngizobuye ngifone. Ungamtsheli yena.
Nontobeko. Umhlongo.
Hayi umhlongo. Ubize unkanyiso emva kwesikole. Ungatsheli noyedwa ekhaya. Bye.
Lefika and Luli, you can come through now.
You mustn't leave me like that.
I could get used to this. Ikhishi umhlobo mdala. Kodwa that's something that can be fixed. Ngicheka out ingadi. Oh, it's big enough for the entertainment. Oh, Jeff.
a dining table. Let me say, you and I will wine and dine every night in there. I don't like the curtains, though. I think ama blinds will suit a dining room suit better. Hmm. I think ngizothanda ukuba a housewife. Butter, Jam?
Angifuna wena. You're a keeper, babes.
Bacela ukuthi basiyeke.
Hello? Oh, yangezwa. Give me half an hour. Usinthe is a day earlier. Sekase airport. Kuyofanele ngimlande.
But I thought ayindawo mina, Jeff.
Asekho isikhathi. Qho.
Kusho ukuthi uma beka right. Wena no Cynthia renewing your vows, angithi?
Babes, ngiyashesha so much.
Fuck you, Jeff.
I don't have an appetite, and when I do eat, I throw up. When did this begin? A few weeks ago? There has been a tummy bug doing its rounds.
Might just be that. Come, let's go through.
Sorry, Yoliswa, ungayenzi lento sisi. Uyikho konke nginako. Please.
Buya ekhaya.
Kodwa ngiyakwazi.
Wenzeni ma wakho? Mfanami
cela ubuye ekhaya ma
akalungile ke umalume ngiyacela wangithembisa ukuthi uzobuza ngilanda buya phela emva komncwabo useyangihlukumeza
umncwabo wani
ubaba ushonile